corruption scandal.
Joriembo boda boda kod mamoko matiyo kod apaya mowuok Ngege nyaka Oyuma e sub county ma Suna East, county wa Migori, koro chunygi oyweyo bang' gedo mar apaya mowuok Ngege nyaka Oyuma maboyo romo kilomita 21 mosebedo ka okwamo kata ochung'. Apaya mane osemii jatim orako kod piny owacho mamalo yande gedo mare ochung' nikech nok mar omenda, gino mane omiyo moko kuom joriembo boda boda go golo ywak magi. Ten kambi ma omiyo rak ma ong'ere kaka Altex oyango ni gisebedo kod pek mar omenda nikech piny owacho oselewo golo omenda. Kata kamano, gimanyo omenda ma koro gitiyogo e gero wang' apayano ma bende kilomita 4 gibonao ni ogo lam e wi dwe achiel.
Deko mar kontrakta kalure kachiel ariyo. Lakini toko ka vijana ne igyo wang' no wacho 1, 2, 3, kontrakta ochako duogo kendo tich koro dhi mbele. Koro aneno ni jothurwa koro chakruok mar tich, koro kontrakta osebiro e site kendo gik moko dhi maber. Koro weche duto te madang' waluongo jotelo mamoko go, wawere go uru, jogi olosnwa yo maber mar mondo mi ngima odhi kaka ne dhi pile.
Ada wacho ni agoyo erokamano maduong' ahinya ne mwesimiwa Junet. Yorni osebedo sida bang' ndalo mang'eny seriously ne nyithindwa kaachiel gi mine gi jodongo maluwe. To kanyo vijana ogolo ywak matin, to waneno response mapiyo kabisa ka okelo tinge e wang'ayo kendo wago erokamano, Nyasaye ogwedhi kendo Nyasaye orit.
E yorni chandowa gi kalo, samoro ok yot mondo mi wadonjo wating' abiria malong'o kaluwore gi wach mar yo. Wadonje udi chon, sawa mar tich ok odewa watiye kaluwore gi wach mar yo.
Otimo maber mar wuoyo kod kontrakta ni mondo obi olos yorni ma pod nyalo kalore. Kata obedo ni national government pok ochiwo pesa ma inyalo tim godo minyalo tim gi, to kontrakta osebire ground ma obro timo gini, ma ka sirikal ochiwo miyowa pesa, national government ochiwo pesa machiegni, to gini obro tieko ma nyaka lam timre nade, lam bedie.
Adier wa kwa ng'uono, yorni osebedo gi shida kendo jo motorbikes ok kadhe. But for kawuono, wawacha ni wamor, waneno ka kontrakta obiro kendo wuotho gi team mar constituency, gi team mar ward kagi ng'e